abathandekayo enkosini ngegunya endilinikezwe libandla laseuniting Presbyterian Church in Southern Africa. Ndiyavakalisa okokuba uThato noAlungile yindodana enkosikazi. Siyabulela kakhulu ke bantwana bam. Ndizaphaza ukuthuma pha emotweni. Ndicela nijike nijongase. Makubekho nomntu ondincedayo asuse umnqwazi lo kuThato.
Siyagqibezela mntakwethu finali.
Ndicela ke bantwana bam okokuba luthando lasesidlangalaleni alisayi uphinde lube luthando olufihlakeleyo. Ndicela ke okokuba nisibonise. Okokuba imaski ndicela wena xa ubona ukuba niza kwenza njani ke xa nithandana. Ngokwasebhayibhileni sineziqu ezithathu. UThixo Yise, uThixo Nyana, uThixo Moya Oyingcwele.
Amen.
So ke ngokuba sabethe uThixo Yise.
Eke.
Baye kunyana ke ngoku. Bazoya ke ngokuphala. Kungani nijonga nabantwana bam nenza into engathi serious. Girl, usem shatwe.
Yes,
girl, usem shatwe. Girl. Guys,
sinikhumbula. Xa sinikhumbula sibara. Amandazi le ntombazane.
Hayi.
Ndinwabisa. Eh.
Oh, David,
all right.